Zambiri zikuchitika kuno kwathu ku Malawi zokhudza ndale kaniziro ka dziko komanso kusatira bwino kwa malamulo ndiye pano ndiwanyasa voice spokesman tuli makhandi a Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana kuti athe kuikanso maganizo awo pa nkhani zimenezi ndiye tamva ndithu kuti anthu ena andale achoka zipani zotsutsa ndikumakalowa chipani chicha cha Malawi Congress Party ndiye a Richard Mphepo angofuna kubwera lero ndikulankhulawo pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina zimene zikuchitika uno kwathu Malawi ndine nikhali modzi pano panyasa voicebox ulivuli Richard Mphepo akuti chani pa nkhani zimene zini nkhani zina lero panyasa voicebox
mwaswera bwanji a Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya masana pamene nthawi yanga inkayang'ana bwinobwino ikunduza kunena kuti nthawi ndithu ndi 25 minutes past 3 chigawo chino cha kumasana lero pa 19 September 2024 amalawa anzanga ndifuna ndiyambe nditoni yonena kuti munthu une sindinayenera kuti ndikuyankhuleni sindinayenera kuti ndikambe chifukwa za mbiri zimene ndakhala ndikufotokoza za mbiri zija panopa amalawi iniyo ndinu mboni zikukwaniritsidwa zikuchitika iniyo ndinu mboni amalawi komabe ndakakamizika chifukwa cha anthu kagulukena ka wanthu kameneno kamazitenga kuti iwo ndozindikira kwambiri ndeni mafuna kuti amalawi nokha musanthule zimene zikuchitika mziko muno amalawi anzanga ndikufuna ndikupempheni ndikuyankhulani kuchokera mzigawo chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati chigawo cha kumwera ndi chigawo cha kumawa ndikufuna ndikuyankhuleni magawo ngati amene wakuyankhula kwanga koyambirira nde muchigawo changa choyambirira chimene ndikufuna ndiyankhule nanu amalawi chonena kuti tsegulani maso muone zimene zikuchitika mutsegule maso anu muzukute mufunse bongo wanu mulingalire mudiye mutu kwambiri muone zimene zikuchitika muno Malawi funso limene mukuyenera nati Malawi wina aliyense amene ali kuthekera kumvera uthenga uwu azifunse ndiko kunena kuti kodi ineyo ngati mphawi ineyo ngati mfulo amene ndimaloledwa kunati ndikavote ndikumakaika anthu pa mpando mdziko ino la Malawi mbali yanga ndiiti limenelo ndifunso limene Malawi wina aliyense akuyenera kuti alizindikire chifukwa tsiku lina kuzacha kunja ndikupita pa polling station ndikupita pa booth paja ndikukapeza kuti pamene paja pali ma polling boxes onse amene amayika aja ma booth aja onse amene amayikidwa aja koma palibepo munthu angakhale mmodzi chifukwa kuti Malawi ndiwokhumudwa Malawi ndiwokwiya asilikali athu ma monitors athu mwina azakhala ndikumalondera zimene zakumadikirira munthu koma siku lina munthu sazabwera kuzavota ndipo siku limenelo azavomerezeka kunati amene sitikuwafunawa ndi amene akuyenera kuti apitirize zikoli kulamulira mukuyankhula zimene zifukwa chani amalawi ndikufuna ndikuyankhuleni ndiyankhule ndi maboma awa ntchewu baraka zomba machinga mangochi ngati maboma ameneno atenga chigawo cha Eastern Region kumapita uku Makanjira kumapita uku Monkey Bay kumapita uku Ntaja kumalowera uku Muserema maboma amene atengedwa ndi Eastern Region achinazomba wachinazomba chisi maboma amenewo ndamene ndikuwafotokoza ine achina changalume usewa sali kumweraya ali mu Eastern Region amene wawa ndamene ndikuwafotokoza ine ndimafuna muone chinthu ichi kunena kuti chipambano chonse chimene phungu wa nyumba ya malamulo amakhala nacho chimachokera mu boma lake limene amachokera chimachokera mu constituency imene phunguyo amene tamusankhayo kaya ndi kansalala amene tamusankhayo amachokera endi chipambano chake chimachokera kwa inu ndi ine ankunkhapanyo ankunkhapanyo fe amene umoyo wathu ukukhala wowawa amene tikapita ku chipatala kulibe mankhwala amene tikati tipite pansika tikagule zinthu tikulephera amene umoyo wathu kuti tipeze 2000 kwacha ikukhala yovuta kwambiri mwezi ndikumatha banja la anthu akuluakulu koma kuigwira 2000 pakamozi pa banja apo kuti anthu adye zikukhala zovuta koma kumaiwerengera kunati ndramayi mwina ndagwirisa ntchito yokwana 30,000 utatha mwezi kuwerengera ndinapeza 500 ndinapeza 250 ndinagula masamba ndinapeza 100 kwacha tinakaezesa soda ndikuwerengera zimene zichazo umoyo wa mphawi ndikuona ti ndrama kutha kwa mwezi munagwirisa ntchito yokwana 30,000 koma kuti angaigwire pakamozi 30,000 zikuvuta lero amalawa anzanga ku Eastern Region kwa Makanjira kwa Nkumba kuncheu kubalaka kwa njali kumitole kumasaka pende kuchimbumbu kaya mkupita kuti inuyo tu ndi anthu amodzi mwayo amene dziko linolo takala anthu oyanga nidwira pansi chifukwa cha anthu andale andaleyo amenenso ife tomwe enu ake tawayika mmipando timakhala zisilu ifeyo tikamaka gogoda mipanda ya anthu andale amene tayika mipando kuti atigaire ufa atigaire yopitira kuchigayo atikhandise transport otengera matenda matenda utikatenganso ndikupita nawo kuchipatala kuchipatalako kulibe mankhwala chifukwa andale amene timawasankha ife sansamalira umoyo wa ife amaona kukhala wopambana pamene tayandikira zisankho ndeni mafuna muone ino azathu aku Eastern Region chimene chichi ndikuyankhula mawawa chifukwa chani ine chinthu china chake chikandiyipira sindimakonda kulowerera za ndale kapena zotero koma timangofuna kuti amalawi tikuwunikireni muone zimene zikuchitika mziko muno mutatha kudya uzu umene mmautchula kuti mbunga ku Eastern Region mufune musafune Eastern Region ndi region imeneno mbunga zimanenedwa zija ndikumene zimadyedwa chifukwa ili mphepete mwa gemu ndi anthu amapita ku gemuko ndikumakapeta uzu umenewu ndikumasinja ndikumapanga ufa onati iwo adye kapena mitama kumaitchula kuti mpunga pachawa sati mbunga ndi kumene koko koma tukuderako sikuti kusukhala aphungu aphungu amakhalako koma aphungu sanga ime ndi anthu awo aphungu sanga kayankhule zakudera kwawo angakhale maderawo anthu akudya udzu angakhale maderawo anthu akudya zikhawo angakhale maderawo anthu atamwa mwalira phungu yozake zikuyenda tsiku lina tidzakhala mziko mmene simudzakhalaso phunguyi chifukwa cha mmene zimachitira tsiku lina lidzakhala mdziko limene kansala tilibe nayenso ntchito chifukwa iye ali ndi mbuye wake amene amampembeza zinthu zake nkumayenda amalawi aku Eastern Region munayenera musamalire chinthu ngati chimene chocho dziko likafika potelepa pamene muzidziwa kunena kuti ma regional governor awa ma council awa ma constituency chair awa ma president azipaniwa ma members of parliament iwa onsewa ndi opanda pake ndankunkhapanyo amafuna mepo azitchuka kuti iwo nda constituency chair koma ikafika nthawi yona kuti ayimirire mphawi amene akuvutika kuti amunenerere uthenga kuti kuchipatala pezeke mankhwala at least aspirin akampeze amakhala alibe nazo ntchito chimene amachiyang'ana tikayandikira chisankho ndikuyang'ana kuti ndichipani chiti chimene chindipase ndalama kuti nditha kusintha chipani ichi ndikupita chipani china zimene zozo ndi zimene tikukumana nazo kuno kwathu ndizosadabwisa inu sonkhano umene achita Amalawi Congress Party kuja ku Eastern Region kudera lija la kumangochi kuja munaona anthu aunyinji kwambiri akunyadira anthu aunyinji kwambiri atatchena siti kudana ndi kupereka support koma support inayi muzizifunsa support inayi tiye ndizizifunsa ndi mangochi yemweyo amene zolembera zaunzika zavuta kuti anthu akajambulise kukhala ndi ma ID zikuvuta mangochi yemweyo koma mangochi yemweyo lero lorova sudden akupeza kuti anthu akuzuka ndikumaka imbira boma kuti lilo limene lolo zikafika amenepo timayenera tizizifunsa kuti chazandiyani umangoziwa kuna kuti palowa ndalama yapa ndani mafuna ndikuuzeni kunena kuti phungu wanu wadera la mangochi uko makanjira bambo chambo ndalama zimene adya kunena kuti apereke support akukopeni inu anthu akwa makanjira amene mumadya mbunga akukopeni lero lino ndalama zimene iwowo adyazo ndizosiyana ndi 2000 imene amakupasani ndikupanga ni encourage kunena kuti ndalamazo idyani koma ndimafuna muzindikire ichi kunena kuti mumafuna kusintha dziko lino machitachita ake kuti dziko likhale lokomera ife tonse funso limene tizizifunsa dziko linatikomera titanamizidwa kudya katatu tadya katatu mapirake timakadya uzutu mwina kuti ukachuluka uzuwo ndioneke ngati tikudya katatu titanamizidwa zitukuko kuyambira nthawi imene ija kufikira pano magrade achiloweleni mmuzi mwathumu nseu progress ya nseu ikuoneka mupezanati kuli chete chete vuto ndiro masini ya chief yathu vuto ndilo ndimapepesa kwambiri ndikafika kunkhani ya mafumu koma munayenera mumvesese chifukwanso inu mfumu yopanda anthu onse atamwalira mfumuyo palibe chifukwa palibe amene umulamulire palibe amene umtumikire palibe amene akumvere uli wekha endi swahala usungalandire mumalandira swahala inuyo chifukwa muli ndi gulu la anthu limene mmaliyang'anira mukuliyang'anira bwanji gulu la anthu kuno ku Malawi ku Eastern Region amfumu ya wa Paramount Chief Kawinga Inyonda amene munayenera kukhala ndi chiudindo chachikulu choyang'anira mafumu anu kuti akugwira ndi ntchito yoyenerera kuoni kuyang'anira anthu awo anthu akuatumikira tili ndi aphungu aphungu athu mwa paramount chief kawinga akugwira ndi ntchito yoyenerera kutumikira anthu awo kapena anthu akuasiya pamoto koma malo mwake chimachitika nchanu pepani kwambiri ma paramount chiefs ndamene timasogola kuthamangira ku state house ndi kumakadya bwino kusiya anthu athu akuvutika kusiya anthu athu aku futika ndi chiteze kusiya anthu athu akusowa mankhwala koma ife zathu zitiyendere ndikafika pamenepo ndiyene mazifunsa chidapita kuti chikondi chimene tinayenera kukhala nacho ife ngati Malawi Eastern Region chidapita kuti dzanazanali munayiliba msonkhano muntaja umu ndikumawuza kunati Yudasi amene amapereka Yesu anali bwenzi lake la Yesu lero Yudasi amapereka nthawi imeneyo akuanenatu a Yudasi wali ndani anankhumwa lero tunankhumwa ndi dolo mundilole ndiyankhule zimenezozo chifukwa mwina iye mkuchosedwa kwake wathamanga mmakhoti watichedwesera zinthu zambiri mdziko muno zinthu ngati sisinayenda chifukwa cha weak opposition koma iye chanangonati a ineyo ndi Yudasi wanga amene ndikunenedwawo ineyo ndichokemo clean sheet tiwone kuti Yudasi akhala ndani pa 15 tikuona uja amene amawuza anthu uja kunena kuti a Yudasi ndi munthu woyipa anapereka Yesu ndipo Yudasi tinali naye momwe muno atakagwirabe ntchito lero Yudasi wamkulu wampereka mzake pa 15 pacho funso ndikumati right on abo mtenje ndizoona inuyo mukanakhala ndi mukuima pa chionedi kuchokera kumadera amene mmaimira Eastern Region yonse madera onse acha ndipo mmene mukuisiya Eastern Region inuyo ndikulandira ndrama za nkhani kodi ndalamazo kapena mutenga ndikukagawa mizikiti chamukitchula kuti ife achisilamu ife achiyawo timalemekeza boma limene limapasa chitukuko ndiye boma ili ndilokhoza libangira chitukuko izi ndalama zimene zazo anthu akuntaja kwamkola adi anawo monga region imene iniyo mmayang'anira bambo imulani mtenje akadi ya anthu mukakhala chete ndikumayang'ana kulwani imene iniyo mmayiwerenga pa nkhani zachikondi ndi chisamaliro cha munthu imiyodi mukukwanira poyimirira kukhala shehe kapena no nkhani ngati imene ya usheki mwangofikirapo no mukanamizire anthu akamaona zoona ngati ndinu anthu okhulupirika mmachitachita anu asiku ndi siku wosaziwa kunena kuti mukufuna muononge anthu ndimafuna kunena kuti mukamakhala mukamadya ndalama zimene mwapindula zicha anthu aja amene mumayankhula za Yudasi aja olowa mtambala sadapindulepo anthu aja mmakwera magalimoto kulowera uku mupite muzomba kulowera uku kusesera kupita kuchingale kulowera uku mulowere mbalakamu anthu amene ajawo adakali okha funso langa anthu aku Eastern Region amene no mumamvesera kwambiri a regional governor athu ndikunena kuti athu chifukwa ine amene ndikuyankhulani ndi mwana wa region yawo amene ndichokera pa mango chitenofu muzi mwa mfumu andala group village headman njali tiye kalembo ndikuchokera kumene koko funso limene muzizifunsa anthu inuyo adera limeneli ndione nakuti dziganizodi zimene apanga bambo Imrani Mtenje pa umuntu as a politician ndi chilungamo kunati akakuimirireni inu anthu akwa njali anthu akumasakapende ku chimbumbu anthu aku kwa chimwala tiyang'ane anthu apa mpima tiyang'ane anthu akumpali tiyang'ane anthu amuliwonde tiyang'ane amadera amene wawa ndizoona kuti anthu aja kuti inuyo mwapanga chisankho chosapota zimenezi ndi mmene mukuvutikira komwe muzaka follows mmene anthu amwalira ndi kudya zikhawo lero wina nkumakati ili ndi boma ndimafuna muone pamenepo kuti ndi mmene timakhalira ndi andali athu takhala tikumva ma interviews osiyanasiyana ndi bambo Danlu akuwafuna ku chipani cha Malawi Congress Party ndipo iwowa akukana kuti olopata vuta bwanji sangakayimbire bandi yawo ku Malawi Congress Party pano amalawi ambiri ali ndi mafunso ochuluka kuamva bambo Danlu akuyankha molimba mtima kuna kuti iwo anyamuka ndipo akupita konko ndipo akuyenda ndi chipani cha Malawi Congress Party ndi pamene ndimafuna ndikuze kunati tiyathokoze bambo Danlu ali ndi nzeru zawo ali ndi zida zawo ali ndi bandi yawo malingaliro ndi awo chisankhonso ndi chandani kodi ndi chawo komano nkhani ndionena kuti zimene akupangazi apindulira ndani timaona ngati zisanzo za anthu aimbi amene amayimikika pa chisankho chimene apanga kuti aimirire amphawi a Danlu anali mmodzi mwa iwo amene anayima ndi amphawi kuwaonesera zinthu zabwino koma lero chithumba chitangobwera chaoneka kuna kuti ndalama ndiye muzi wa zoyipa zonse ndalama imakaphimba manyi osamveka nsoi bibija bibija imanga pimbika imene chachifuwa cha ndalama kuipa konse kumene kwachitika kati ukamba zangozi ya ndege limene ripoti lake silikuziwika lero abamboluwa akunena kuti ife tikupita takonzeka kukachinga zonsezo zisamveka nso meja ni ngozi basi kuonongeka kwa ndalama konse kumene kuchitikako bambo Danlu bambo Imrani Ntenche komanso bambo amati kompyuta aheva wiki ntaba akonzeka kuna kuti iye ayi musadandaule ife ndamene tinasala kumene kuja kulibe zabwino inu phimbani zimene zindege yagwa iyi yangogwa inu yangogwa ndege siyeni tichinga zimenezo timaziwa ife ife tiyimba nyimbo ife ife tigulisa zikono uku ndiku Eastern Region achiyawo tonse achisilamu tagwirizana tili pambuyo pano ndalama sichinayi koma ndalama amalawi anzanga ni makamba beza ku Eastern Region ndimafuna ndikulimbikiseni ndi mawawa kunena kuti mmene DPP imapanga chizuzulo chake kumachedwesa ma convention ndi zina zotero anthu ambiri tinamuda Professor Thabita Mutalika kuna kuti mwa iye mulibe utsogoleri mwa iye mulibe democracy angakhale chipani chawo chimachuda ti democratic progressive komano democratic kuti ipange progress ikuoneka kuti ikukanika lero amalawi mutagwirizana nani kuna kuti definitely Peter Mutalika ndi mtsogoleri ameneno akamayang'ana amakhala ndi masomphenya achimene chikuchitika patsogolo posachedwa pati mamvera program ya ndimvetse pa MBC pamene bambo mvula a blessings kanache ndi anzawo ati akalitere kayakuti kwakuntchewuko mkuno amakambirana ndi munthu wina kuna kuti ku DPP kwaoneka kuna kuti convention yawo anangoyipanga ndicho linga chonati ikhale ngati achitika convention koma chipani chija chili ndi mwino wake lero ndivomerezane nazo kuti zoonati chipani chija chili ndi mwino wake komanso mwino wake wachipaniyo ndiye ndidolotu chifuwa amaziwa zimene akupanga zokuti anthu ena awina ku convention kuja ndi masomphenya onati azitenga ma information azikhala ngati ali mu system azikagulisa ma information kwina zimene zanali ataziwunikira ndiye mukaona kuna kuti anthu ena amene sadapambane kumene kuja akupasidwa ngati ma advisors zisakupweteke nino MCP zisakupweteke nino MBC achinakanache zisakupweteke ni zimenezi zikuchitika kubanjako ndipo zosatira za zimene zikuchitika kubanja kuja ku Eastern Region iko ndi anthu akummawakewo zimene zijazo zili ndi kuthekera komanga chipani chawo kapena kuphaswa chipani chawo chikukhuzeni ndi chana kanachi chikukhuzeni niyo ndi chana hafrezi mvula ma recycled politician amene panopa angakhale kuyankhula zibwibwizo kazokhazo yankhula mulibe fa chinyengo cha zaza mkamwa mwanu chikukhuzeni ndi chani inu bambo Kasakula chikukhuzeni ndi chani inu nda MCP zanu zikuyenda mukupweteka Malawi musauze amalawi chochire fa Malawi wapanga chiganizo anzanga aku Southern Region ndikukamba madera cha Branta ndikukamba madera cha Amwanza neno ndikukamba madera cha Achikwawa tukukamba Msanje tukukamba Tyolo tukukamba Mlanje tukukamba Phalombe tukukamba Zachilazulu ino abale anga ndifuna ndikuuzeni zonse zimene zikuchitika mziko muno madolo ake ndiye ndinuyo mmene tavutikira mziko muno ndi boma ili sizaka 10 tuya tikukamba za zaka 4 amalawi ku Southern Region mukuyenera muzifuse mafunso tavutika bwanji muzaka 4s takhala nisogoleri amene ndi osamva tavutika bwanji muzaka 4s takhala nisogoleri amene nozochitika zake ndi mbava tavutika bwanji muzaka 4s takhala nisogoleri amene ndi wakatangala amaziwa kutenga chuma cha mziko ndikumapita nacho mosaganizira anthu ake inu anthu aku Southern Region kumene tinali ndi likulu la Malawi Electoral Commission lero mundisimikiza kuti Malawi Electoral Commission ku Blantyre kulibe mwanjira ena maofficers akuluakulu amene amakhazikika mu Blantyre lero onse aja anyamuka ali mu lilongwe ife tili chete aphungu athu madera amenewa alichete olamula ndi osusa alichete sizikuwakhuza kuti chikuchitika ndi chani chifukwa chani zawo zimatheka akapita ku parliamenti akaona kunati zimene akukamba zisaphulapo kanthu onse amakagwirizana kunati tikufuna atikwezere malawasi kapena ma percentage atu ama payment akwena kuti akwere akwera bwanji yao imaka kwera ndi 100% tatata 100% ndichifuwa chake kugwakwa kwasha kwa iyo saa kudandaula ndipo ama ivomereza bili imene yoma changu mukakumbukira bwino dzana dzanali pa 16 ngati sindi kulakwitsa ndi makupasani the analysis imene IMF yapempha dziko la Malawi kunoti ngati sapanga zimenezo dziko la Malawi lisalidwa dziko la Malawi lisalidwa lero chachitika ndi chani ndidakuza kuti IMF idapempha kunati dziko la Malawi gwese kwasha ndi 60% ngati afuna kulandira thandizo mene timakamba zimenezi ndikuti akulacha ukaona ng'ombe ukaona ng'ombe mwise umwe anthu akugunda ana anthu akugendedwa ndi mmene zimachitika zimene zijazo palibe rolo mmodzi amene amazikhuza kaa ku Ministry of Financial kaenda ku Reserve Bank Governor kuti andiyankhe for that statement ndimayipereka ku dziko la Malawi kuti Malawi mudziwe palibe angakhale mmodzi amene watsutsapo palibe angakhale ma activists adierawa amene watsutsapo chifukwa chani nkhani ija inaliona lero mmene kunja kwa ngocha mamawa chimene mwaona masamba nchezo ndicha kwacha yathu yagwa ndi 2.3% chinyenga phunzisi bodza kumbukira ndinakuza nikunena kuti chifukwa cha 60% amalawa akhumudwa nayo kwambiri boma lagwirizana kuna kuti tigwese kwachayi iyambe ndi 40 then tikagwesa ndi 40 kwina kuizigwa mwachinsisi tele izizi nzongotuza pamwamba bodza limene lichitika ku Ministry of Finance ku Reserve Bank nchonika chona kuti zwona ngati zinthu zikuyenda pamene zinthu mziko muno nzovuta kwambiri katundu akwera mtengo ndeni mafuna muone ichi ino anzathu aku Central Region amene mati ife ndochewa kaya ndiwe nchewa kawina ndi muyao kawina ndi mulomwe kawina ndi nsena wina ndiwe manganja wina ndiwe nyachusa ni mafuna udziwe ichi kukwera kwa zinthu kumene kukuchita kaku wopwetekeka ndi iweyo ndi ineyo ndi ufuna mumvetse kukwera konse kwa zinthu kumene kubwere chifukwa cha kugwa kwa mphamvu ya kwacha zonsezi amene zimpange affect ndi inuyo ndi ine siziwonanso kunati nchewa uyu akuchokera kuyeya wini nchewa uyu akuchokera ku kasungu nchewa uyu akamaya nkhula mathu ochakwela ochakwela ayi zikati zakwera zikhala zakwerera wina aliyense ndiye mwa uja amene akati wapeza ndrama 2000 amayilephera kuyipeza pasiku uja zikwera umoyo ukhala opwetika mmene zinthu zikukwera chonchi chimene chichitika ndi chani fuel uja amene amaopa kuti asankweze uja pano pano fuel uja akwera chifukwa nkhani imene ikhalepo ndiyonena kuti ndalama yagwa mphamvu ndiyoti tikuyenano tikagule mafuta ameneno ndalama yake yagwa mphamvu tikuyena tikweze chotero fuel akuyenera akweze ni njira imene maplani akuwapanga pofuna kuzunza inuyo ndi ineyo ndiye nkhawa yanga ndiyonena kuti zinthu zisikamakwera mumuona kuti amene salary yake ili pa 3 million salary yake imanka ikukwera so kairo mphunzisi salary yako ndi yomwe icha iwe ogwira ntchito za umoyo salary yako ndi yomwe icha iweyo nzanga ameneno uli pa ukuzidya le teaching ntchito sadakulembe umwalira uli pa ukuzidya le teaching yomweyo palibe chimene chiyende nyumba zathu zimene timagona zikunka zikukwera mafuta amene sitimaona koma wopindula amakhala ndani phungu wathu amapindula kansala wathu amapindula nduna zathu zimapindula ama MP athu amapindula osiyana-siyana amapindula ma PS amapindula koma inu ndi ine timavutika kuvutika kwake nkotani anzathu awatadwala chifuna kuti iwo ali affordable amount of salary imene amalandira and apart from that ali pa malawasi atali atali amene amalandira angakhala katuluka maiko akunja akamapanga ma meetings osiyana-siyana ma workshop osiyana-siyana akadwala ana awo angakhale mwana kandiwo amene mziko muno sangalandire mankhwala ifa mankhwala muchani kodi mulibe misongo yathu timapanga promote ndikumapita zipatala zakunja ndikumakathandizika lizafika siku ngati zija timafuna kupanga zija kuti mwaraye isiye kudula sonsonkho ifika nthawi imeneyo amalawi tikungoyenera kuti tidzuke chifukwa kumene kukupita dzikoku ndi chibwana chiuchitikachi tiyeni tisiye kudula misonkho tione kunati zimene akupangazi adalira chani ifo kungosiya kudula sonkho boma ili lagwa palibe kuna kuliyonse kumene angatenge ndiramu. ndi zinthu zowawa kuna ndi taxpayers mani ndi imene no taxpayers yathu yomweyo imene tikuzunzika nayo imene tikutengedwa nayo ngati zitsiru taxpayers mani ndi zinthu zowawa kwambiri pa Central Region anzathu akudowa anzathu akuntchisi anzathu akusalima anzathu akumchinji inu anzathu amumponera umu mapita Kasungu ndimafuna ndikupaseni warning ngati muli inu achewa amene munazasidwa ndi chikondi kunati mwa inu umo mtima wa ugule sunazaze kwambiri ndimafuna muziwe chinthu ngati ichi ndili ndi maina ama contacts a anthu akuluakulu akumala Congress Party amene akonza chiwembu ndili ndi maina komanso manambala awo awo anthu amene akonza chiwembu poyang'anira kuna kuti nsogoleri wa chipani cha DPP akupita ku nzuzu kukapangisa msonkhano ndiye kwapangidwa ziwembu enu akewo akuti afuna abweze zimene zachitika kwa nkhate ku chikwawa ku Eastern Bank ndiye ine ndimadera nkhawa kunati ndichenjeze anthu anga pali zinthu zina mukamasengera pa mgongo chifukwa cha ndalama musiya azikazi wanu musiya ana anu kapena ana anu mwayika pa moto mukakhala muli mchipatala kapena kundende kumene ndale simuzitengera chiwembu chimene mwakonzesera kuti mupange galimoto za DPP anthu opita ku msonkhano simukuziwa kuti anzanuwa ali ndi mapulani a mtundu wanji mutha kuona kuti zanuzo mmakambirana kumbali koma information yonse ndili nayo zikwanja zimene zagulidwa kuli mfuti zimene zaperekedwa ndi kutonyera chonati ena akakhala ngati akuyambisa kugenda mdipiti wa galimoto za DPP zikamapita ku nzuzu koma samalambale wanga amene umasogozedwa ndiwe mphawiwe amene umasogozedwa ndiwe mbuliwe amene suziwa kuti uganize wekha koma ukhale pasogolo ndi mwala sokayilo chipolopolo cha chiponyeponye chitha kukagwera iwe umwalira awa chifota ali mboma adzakana zimene zosanachite ndi iwo ndikungopereka chenjezo musaona ngati ndikuchenjera gula chinamulo amalamula musaona ngati ndiwe ndinu anthu ochenjera kwambiri nthawi yanu yasala pang'ono inu anthu amene mwakamangisa shumba gulachi nagape khombe ndinakuonani kulimbi ndinakuonani kulimbi agape khombe abire malata ndinaona kulimbi koma popeza sincheza nawo iwo omwe namangonawa pachithunzi ndaona zonse mapulani onse amene amachitikacha kumpangira nzanu ploti amwayitanidwa kuno ku polisi pali mzimayi wino ake akuti munatengera ndalama mukuza unati mukusegulira milandu ya audio imene inuyo munapanga kale zonse zichatimaona ndipo atafika mambo shumba kulimbi polisi chimene chachitika ndi chani awatsegulirate milandu ya mayi ndi iyi ikukhuzani inu ashumba komanso kuti warrant of arrest imene yabwera chifukwa cha maudio amene mmatulusa lero ashumba ali m'manja mwa polisi chifukwa cha agape khombe ndi abire malata akatero iwowa zawo aphulira ndalama sugar ali naye bread ali naye koma funso ndionera kuti mukudya mwamtendere mukudya mwamtendere chumacho funso limene muzizifunsa ndi limenelo ndi madera nkhawa ine kunati dziko likumene tikupita ndikomkuja kwa osaopa osafooka osatopa ndiye ngati mwakonzekera ziwembu seumene popita ku nzuzu mukuganiza ngati anzanuwo zimene munapanga pa mbowe zija sakukonzeka mukuganiza ngati anzanuwo zimene munapanga kudowa zija sakukonzeka azingokuyang'anani kuti iniyo ndinu mashasha palitu tsiku limene shasha limodzi tsiku limene shasha amatha shasha amathawa ndimakukumbusani kuti chikwangwe chimene munapanga pa mbowe uja adamwalira anakhapidwa kwambiri uja zitankanika kuti athawe wache pamphamvu anali wa male Congress Party koma ulakalaya sadanenepo kena kachonse ndikubwerezanso that statement dziko lino lalowa chaos and if you are to proceed ndi mapulani anu amene mukuwapangawa mukuvomereza unati msogoleri wanu atachoka ziko muno kupita kuunga wakuza anati pangani ziko li likhale losakhazikika ndipo kuyambira siku limene iniyo mupange zimenezi mwavomereza kuti m'malawi muno a president asabwerenso chifukwa mukuyamba chisokonekero chimene chocho muchidziwe mukangoyerekeza mtuzu wanuwo mtuzu wanu umene mukuna nawo ndi pamene muzauti kwati Eastern Region ili ndi chikhalidwe chanji Southern Region ili ndi chikhalidwe chanji nanga Central Region imene sili mbali yanu ili ndi chikhalidwe chanji chifukwa musazitenge ngati inuyo ndi amene muli akutha anzanunso ali nawo anthu a experience ma retired soldiers amene amakhala nawo inu musaone ngati kukhala ndi amala yanu pioneer ndikuti zonse zatheka kapena mmaziwa kupanga zinthu mwachangu ndinu futi zanu zosakhomera zimene mukuyenderazo siku limosi mutakututu mukaba nyumba pano patatulika bomba muzabwelekesa ana chifukwa ife tikuzwa pakwanupo maga maga yo wapanchesiwe upwetekesa banja lako iwo wako elia naye niwe upwetekesa banja lako chifukwa iwa utauta wako koma chipongwa chikabwera chibwera pa nyumba pakopo timwaza pamene popo kuti uziwe kuna tizima wawa bwanji tikamwaza pamenepo uziwe kuna kuti zima wawa bwanji zimene mapangira anzako zichi ndikatera ndikunena ndiye wa mchesi mulo timwaza pamenepo tizikwanje zisanatuluke zikhale kuti zikwanje zapya pali imfa pakhomo pako ndiye uona kuti ndale chimene chimalipira ndichani chifukwa dziko ili kumene likupita kosokonekera amene akusokoneza ndigulachi na malamula amene akusokoneza ndigulachi na mulo amene nakuona kuti akula mphamvu kwambiri angakhale anthu atamakhala pa anzawo anthu ndikuwadziwa ndikapereka ku polisi yangokhala chete. This is very stupid. Ndiye takudziwani maplani anu mmene mukuyendera boma linakukulirani gali moto ena ali ndi bongo imene registration number ikungoyenda chifukwa chani akuti ndi ana mmudzi nthawi ikwana imene wana mmudziwo utha posachedwapo. Ndipite chigawo cha kumpoto amayi ndi abambo chigawo cha kumpoto kunzimba kasungu mkati pa nkhamenya apo tikangoyamba ameti apita mumpoto tipite kwa chenda tikulowa kupita munzuzu boma tikulowa chakunkhatabe kusisha tikulowa kuti kupita kurumpi tikulowa karonga ndimafuna ndikupempheni chinthu ichi zonse zimene zikuchitika mdziko muno si zinthu zabwino palibe angakhale munthu mmodzi amene akukondwa ulendo umene tikuyenda umudati muyang'ane ndi ulendo umene uli ndi mabozi ochuluka kwambiri akuti ngati afodi ili ndi msonkhano dera lina ndiye kuti MCP ikapanga msonkhano dera lina ndimakumbukira nthawi ina a UTM umene anali ndi msonkhano pa masintha ndiye kuti a Richard Chimwendo Banda anali ndi msonkhano chakukanengo uko kufuna kugawa anthu the very same system inatengedwanso ndi amene a TPP ali ndi msonkhano chaku 25 nawo alikondwani na nkhumwa anabwera ndi msonkhano wawo mwangona system ya divide and rule imene ikuchitika ndani mafuna ndinene izi kunzuzuko kwa sabata ziwiri sopano DPP kulengeza kuti ili ni msonkhano wake MCP sidalengeze za msonkhano wake koma chongomva kuti Professor Thabita Mutalika akupita mwa dzina lake kunzuzu kukachitisa msonkhano pa Katoto Freedom Park a Richard Chimwendo Banda apereka ndrama za nkhani kwa Danu ndikumpasa ndrama zina Skefa Chimoto kuti ndamene akayimbe ndicho nyika chonati gulu limene lilochulukali likasokoneze uku kukhala anthu ochepa koma ndikukhulupirira kuti mulungu ndi mulungu wachifundo mulungu ndi mulungu wazatheka bwanji mufune musafune kukakhala anthu amene akapite kukamvera choyimbawo apite inu anthu akumpoto kalandireni ndalama zabooka ndalama zimene zikukanika kugula mankhwala zabooka zikuyenda ndi Richard Chimwendo Banda funso limene tinayenera kumafunsa ndionena kuti kufikira lero mmene timaziwira chimwendo ndalama azitenga kuti zimene akugawazi amalawi tili mafunso amene no akuluakulu ena zikhale ng'oma amene sadafike poyera kuti 78 million imene amayigawa pokonzekera convention adayitenga kuti achithyola sadafotokoze leronso kukubwera ndrama za nkhani imwe anyithu kumpoto uku landirani ndalamazo idyani ndalamazo kamveni mfundo chifukwa mukadya 2000 kani 5000 kani t-shirt mukafutana nayo muthomaka kolopera kapena kuponda koma chachikulu funso imene mukhale nayo nchonena kuti mutalandira ndalama mutalandira ma t-shirt mutamvera zonse muzaka followers akupangirani chani ndi chani china chachilendo chimene akufuna kuti akubwereseleni remember 75% of Malawians ndife achinyamata achinyamata amene from 2019-2020 tani sintha dziko ili we twisted our nation kukhala mu dziko limeneno ndilosathandizika dziko limene silingatukuke koma dziko limene apanga upromoti umbanda ndi umbava kuphedwa kwa anthu mosaziwika bino milandu yake yosaziwika kumangidwa kwa anthu aku SCB anti-corruption bureau kuoneka kuti silinso bwino sizikuyenda zinthu kumangidwa anthu chifukwa cha ndale nkhani zake zimene zimangotanso kungochosa milanduyo popanda pake lero talusa nazo miyoyo zinthu zomvesa chisoni ndimafuna ndikukumbuseni ichi kuti bambo mtenje adayankhula mmene amalandiridwa ku MCP kunena kuti achisilamu komanso mtundu wayawo ukutokoza kunati munthu utakhala ndi chuma koma iweyo ulibe ufulu chumacho chilibe ntchito chotero akutokoza kunena kuti achakwera anamasulira acheya kuwachosa pa milandu yawo yonse lero acheya ndi mfulu ndani mafuna ndikukumbuseni izi kunena kuti anthu ife tisamanamizidwe history imazikamba yokha anthu ife tisamanamizidwe pali mawu pachichewa chimene amafotokoza tikamba sambibira wontola olemekezeka bingu wamtharika may his soul rest in peace analowa mboma anawupeza usogoleri chifukwa cha Dr. Bakiri Mulusi by then Dr. Bingu wamtharika akulamulira dziko lino MCP ndimene nali opposition party ndipo MCP ndimene inamanga Dr. Bakiri Mulusi zimene zonso musamaziwale muzidzidziwa muzaka zonsezi ngati samakhululukiridwa amene amalimba mtima kuti musakhuluke mlandu umene munthu amene ndiwoyipa ndiwakuba anali a MCP by then pali the late John Unga Pake Tembo mwina anthu mbiri simuyidziwa lero antenje akamabwera kuna kuti chipani cha DPP chinamanga awa pamene anzawo anangoti zinthu zili mmalamulo sitilowera zinthu zakukhoti tiyani tione kukhoti kukhala bwanji lero kumakatuluka anteje kuti ya inu mnamasula anthu anamanga okha amalawi congress party lero amalawi congress party aja awamasula munkhani yofuna kuwina ndalezo ndiye ndalezo aziwina ndiye tikufuna tikuze nona kuti ukapolo onse umene amavutika acheya ndikumayenda ndikukalamba ndikumayenda momvesa chisoni ukapolo soja adayikamo ndi amalawi congress party chifukwa amalawi congress party sadafune cheya ali pa ufulu adafuna cheya kuna kuti akhale ali ndende koma Bingu wamtharika may his soul rest in peace adayesesa kumamuza cheya kuti pita kuchipatala uku upite mchenga nati mkuluyu asapite kundende mwina history maiziwa pamwamba mtenje mubwere kuti tikuphunziseni mmene zimakhalira mubwereleso kuti tikuphunziseni zimene imakhalira anzathu achisilamu inu icho ndi chipembezo gwirani ntchito ya chipembezo mumatenga gawo zokonza ziko pa nkhani za ulamuliro wabwino gwirani ntchito lokonza ziko pa nkhani la ulamuliro wabwino koma tisapusise anthu kuvala zikofia kuvala mikanjo si nkhani yonati ndiwe silamu amene ungasinthe zinthu chifukwa mmenemo muli chiopsezo cha katangale mmenemo muli chiopsezo cha ukaligwinthi mmenemo muli chiopsezo cha boza mmenemomo muli chiopsezo chimene chingaononge dziko lino taonera pa honorable Mtenje honorable Mtenje ndimawakonda ngati bambo wanga ndimawakonda ngati mbale wanga ndimawakonda as an icon figure imeneno ikuima pa chilungamo lero letaoni ndalama zochepa zenizeni sizikukwana 100 million akopeka nazo mtima Yudasi adakopeka ndi ndalama zitatu basi soka iratambwezera ndalama kuti ayi basi ife zathu zatheka anakango zikhweza awanso akupitaso kukazikhwezanso okha chifukwa dziko pano layamba kuwakana ndimalise ndi mawawa kunena kuti amalawi anzanga list ya anthu amene apita kuunga azimakonkubaini azibale awo azinduna azibale awo anthu andale azibale awo anthu otchuka ndi lisi yokwera kwambiri ndalama zimene anthu apasidwa ndi ndalama zochuluka kwambiri anyamuka kale la chiwiri anthu okwana 20 anthu okwana 20 amene wawa amapasidwa ndalama zokwana ma 40 million akuti akagulire katundu la mulungu likubwerali anthunso ena akuyembekezeka kunyamuka lisi ndili nayo ndi lisiyo mwina antanyi waifotokoza komanso ndikufotokoza ndi maina ake omwe amakonkubaini ndikufotokoza anduna azibale awo anduna maina awo ndikufotokozerani mafumu amene anyamuka ndikakufotokozerani ndi ndalama zimene alandira kunati apite nazo kumeneko mahotelo amene akukagona kumeneko zonsezo ndili nazo pa deski panga ndiye funso langa ndikunena kuti posachedwa apa ndimayankhula kunena kuti tikadakhala nazo zero azisogolera ya mafrika pano tikumapempha kuti misonkhano ngati tabwerani muzapangire kuno ku malawi ndicho tingakuonena kuti forex ija ibwere kuno malawi atukuke koma taonani likukumwe la anthu limene likunyamuka ziko muno kupita maiko aku america mufuna muone pamene popo anyamula forex wochuluka bwanji ndi ndalama zochuluka bwanji pamene dziko lathu likuvutika tili ndi president oganiza kapena osaganiza chiganizo ndi chisankho chikhale ndinu amalawi ozamvotera mukumudziwa ndinu ena atamva kale akudana anthu akamapanga maindosi kuti tenu avotere akuti chenjezo langa nali MCP maso ake mene akusaka sula ku DPP maso a MCP pano ayangananso ku UTM kumene ku UTM uko chopiezo chao ndikabambe nde ayamba kuti mikumano yansenyi kuti apanga bwanji kuti akayankhule ndi akabambe mafuna ndipembe kuti Dr. Kabambe as a man of God, Dr. Kabambe as a leader, Dr. Kabambe as an icon figure amene mukufuna muyesere ndale zanu kufuna kuphula Malawi, use your medulla oblongata properly, use your cerebellum, use it properly, and musana pange chiganizo chanu. Can you just turn and look at the Malawians mene akufutikira mwayangane a Malawi chifukwa ku UTM uko kwa konsedwa munthu wina bomba limane likuoneka kuti ndi best friend wa Malemu SKC amene lero wangotulukira poyera era kunati nayenso akaima nawo kuti akhale president wa UTM nkhondo ndionena kuti amene ayo akatenga umpando uja akasogozana kuphatikizana ndi nzake uja mukuti Dr. Manga ndikuwatenga anthu kupita nawo ku MCP chinsisichi palibenso wina amene akuuzeni but the unified in Tokoto, unified in Tokoto always the unifier, and we will unify Malawians so that Malawians should learn the truth. Yes, mene chikuchitika mukhale ndi masana opambana munali ndine Richard Chimwemwe Mphepo siliza opa kumangidwa koma tizakhala tikuuzani zoona +265 997 939404 akombe uko abile malata ndiyena onse amene mugulu imeneli senderani boma la ncheu mupangeso matactic anu atiitane fesi ndi makana yayi ndife ana mudzi soka ilo amene akugogodeni simumudziwa ndine wanu ndikudalireni nonse inu nonse amaactivist afek ine sindani wanu koma ndikufunani zabwino zonse faposa chedwa mukhala pambalambanda. This is Richard Chimwemwe Mphepo, have a wonderful day.